Engineer
Emerysun, guys. Welcome to my top TV right now. To watch the game, we're going to die. Because we're going to kill Engineer Emerysun. New York is going to award you a card. In our kind, we're going to gushaka no kanya wakera ari bari mvi bo muri bakera dufise gushikora musoko akora akora ma hit Engineer Emerysun umu hit maker w'indirimbo ubujya injyajya hit maker tagata hit maker yandirimbo yakera ni gute mbega
so binyoni nguruke
bayita gute mbega
igisho cy'umutima
kaga foto
ya mpani ya souvenir
uzimbere kure yo
urazi kuririmba
Engineer gute rero
Jenny Bora
mese fresh bro ebara big congratulations uri mu mbana ibigano byo twagiye turakorana nagiye ndabaza ati none umusaza azokurira indege ryari ariko imana iragute turi nyuma y'imyaka myinshi ukora umuziki ururi indege kubwo umuziki
rero buje imana ikora mu kigiye cyayo byabaye igiye cyari iki
kabisa reka twiyagiye kujya no muziki urumwe waririmbye dufise bakoze neza kuva ke ukaba uri kurakora neza ico gihe umuririmbyi w'umurundi nta opportunity yaratse opportunity nyinshi zo kurira indege biva n'ibikorwa visa mwakora n'ama hit mwakora uyu munsi ukoze hit zingahe uragizi bakwe ururira indege mbega ico gihe kera hari habuziki nuko mutakora neza cyangwa nuko utigeze uronka amahigwe yo kuyurira
araza ko atari amahigwe sino twarakoze sana warakora cyane ibi naho mugabo ugiye kuraba nibihe byarahindutse
yego
bihe bya kiyagihe ni nubona ko ntibyoroshe ubu niho hari ama opportunity menshi yo gusohoka kiyagihe warakora hiti bigaherere Bujumbura nti waronka abantu bagusupportinga ariko urashobora kumuronka ukayawe onagi
bikagenda neza ndabona mengo urashaka tube turagenda buru tuyage tugenda Oscar turamubaza turacyari ko turakora erega nje mba nishimye mbonye Engineer yuri indege my brother turacyari mu muziki wawe nyene Emerysun urumwe baririnzi beza dufise urafashe rutema ikirere ikuganya muri Kenya sivyo urahuye n'umwe bari jere dufise mu muziki itwa Bino Bino ndibuka indirimbo yiwa kera yitwa gwaru rukunda gwe umukunzi uri gihemu gihemu ana sasibanga y'urukundo rwanje jewero indirimbo z'abarundi mandazizi mu mutwe nk'ubu Bino nte yarazi ko niyo ndirimbo jewero ayizi ako je ndumutare kwa mandazizi tu uragihariya mbega benshi bakaba baribaza ko twabonye ifoto uri kubona Oscar Fashion bakibaza yuko ari team yawe cyangwa management yawe yakoze ibishoboka byose ukagera hariya abandi bakavuga yuko ari isanganiro award yagufashije cyangwa isanganiro iradio na televiziyo byagufashije gushika hariya gushikira umwanya abarundi barashobora gutomokerwa neza eske nimba atari ibanga urashobora kubibwira abarundi yo kubadukurikirana kugira batahure neza cyajanye Emerysun mu gihugu cya Kenya n'ingene byagenze kugira shike
kugira nje muri Kenya byavuye kuva ntwaye ijya isanganiro award
yego
radio na televiziyo isanganiro
yego
bariyumviriye ukuntu bondwe ka mu artiste wabo gukorana na Bino
yego
hama maze kuvugana na Bino niho bumvikana ko notgenda
yego
hama hajamwo ibyo kuganira ingenzi zogenda ingenzi zo wabimeze
yego
hama cangenda ndungitswe na nisanganiro yego
muri make nisanganiro award yakurungitse
ya nibo bandungitse
bisigura yuko ni zimwe muri opportunity ni zimwe muri opportunity uri kuraronka inyuma yo gutwara isanganiro award
yego yabaye ya mbere ariko nibindi biri imbere ni byinshi byiza biri imbere
nimba atari banga igutanga igutwara isanganiro award ibi byo gufata rutema ikirere cyangwa byo gusohoka igihugu ziba byari muri contract cyangwa ibintu byashitse isanganiro award irawe opportunity cirungika wewe
oya ni ibintu byashitse ntavyarimwo kuko maze kuyitwara bo baciye bavuga ati reka dake turonde ngene mu artiste nawe
micro tumupromotinga ashike kure sino ntavyarimwo muri contrat nanjye ntavyo nayo nitize kandi disi yuko nawe atavyo bari biteze ari opportunity babonye baca bayikorera ko hamacha ndagenda ya
bica bashikura agenda tugerageje kuraba isanganiro award ziheruka ziheze dukuyemo Benis de Bell nkeka niwe muntu nzi yasotse igihugu ariko nko mwakweze bifese no yitwaye niho narindi ntigeze aronka iryo bakugiye gusoka igihugu uyu munsi izi chains zitabwo gushikira bice mwisanganyiro award zo gusoka igihugu kuba ari imvyo barundi kuko ni ndi kugwa ciza kubgawe bikwigisha igi canke bikwereka iki muri career
yawe ico binyigisha ni kimwe no gupasianta kamera ku kintu cyose kiza ku mwanya wacu kumbure iyo nza kwitwara muri byo bihe abo bandi batayuriye sinari kuyurira ariko ko igihe cyane cyari kigenze cyari iki nico gituma vyabaye rero no gupasianta kumenya yuko utokwihuta kesho yo wihuse agiye wihutira bitari ivyo ha mukakira ibije kuko ni kenshi nari nahiganywe sinda yitware kandi urumva naravyakira
ninga wavuze imyaka
na yagiye mu cyo stand ya inshuro ya gatandatu nayitwaye ku nshuro ya gatandatu ya
inshuro ya gatatu niho yitwaye bamwe mu bantu bakurikiranira umuziki ya gufi barabandanije bambaza ati Landry promoter tubarize neza ivyayo makuru ya Emerysun kugira dushobore gutomokegwa neza ku makuru avugwa neza yuko Bayino nabone iyo bafise ivyo yakoze kugira ushobore gusohoka igihugu shobora kubona imitayi yashizemo
Bayino shitse hariya niwe yako ya niwe yarishe studio niwe yarishe video o niwe yanyeretse amakwe menshi arampuza n'abandi bantu bakomeye kandi yaza ko dufitanye featuring vuba ya musaza yarafashije ibintu byinshi kubaho gutembera afite niwe yafashije ibintu byinshi ngeze ara muri Kenya ya
bakunzi ba YouTube TV nanabibutsa kandi yuko turi ku kibuga c'indege cacu ciza ca Bujumbura Mercure ndadaye murabona nantu heza twagiye turabereko twagiye turaca ndanakwibutsa kandi yuko igihugu cacu cyu Burundi gifise umutekano mwinshi cyane ndetse tunafise n'uburenganzira bwo kwakira umuririmbyi w'umurundi cyanye ingenzi ifise ivyikora mu gisata c'imyidagaduro twisanzuye tumeze neza ndanakwibutsa kandi yuko nimba ushobora kwambara zino muzu ubona ari santi buja travail yashobora kunyambika zine zero ama zero ibihuzu binini binini muca mubimenye mushaka nimero ziwe ndashobora kuze na Emerysun tuzomutwara kwa santi mwandike ama zero zero nagera kuri ndege hose bari bindi Emerysun waragiriwa kurasoka igihugu mu gihugu cya Kenya turafise abaririmbyi bakunzwe ku isi kandi bakomeye abarundi benshi bari bibaza yuko Emerysun azava ronka iyo opportunity yo gukora ama collab n'abandi bari ivyo muri bijya bihugu ariko urumva wakoze collab n'umuri ivyo mu Burundi icyo kintu naco nike kintu wadusigurira kuri icyo
rero shitse muri Kenya narabuze umuririmbyi n'umwe wo mu Burundi avuzwayo
warabuze umuririmbyi n'umwe wo mu Burundi
avuzwayo n'umwe numvise kweri
navya naye ama collab dufise za Bauti Brown za Bahat
cyera zuko nabeshe nta numwe numvise urumva ariko ca ntahura ko
ego
dukwiye gukora cyane dukwiye gukora cyane hari ikintu novuga ko naronse amakorabo y'abantu babiri abasare bo muri Kenya bagira hip hop bakomeye
yego
hama ariko kwera ku munyaje
wa rapper calligraphy
oh ni surprise ni babiri ariko kwera munyaje wari kubanyiruka wari kuriruka kandi umva twabivuganye ku munota wa nyuma ndagira ko nza gufata vore y'uno munsi baca bavuga ati banza ushike wewe wipange hari uruhuke uzogaruka dukore abasare bakomeye kandi
abarapeli
nabiradi
kubazwa kusema tagata numanya wawe
rero naravyemu narajyohewe kuko umva Bayino afisa ama connection ya menshi
eh Bayino ni legend
eh afisa ama connection menshi kuburyo binakurengera yo sorry we nuyagiye aranyereka amanzu arankonekta cyane ya
turazi neza kuri umwami w'amajwi guhibongoza nta bintu vya karaoke waragiyemo hariya
eh narayigiyemo kabiri ndanaririmba ama nditahira
wakubuze tagatanye neza yazi wawe nyene
oh naririmbye iyi wanje ndaririmba za kera
cyangwa dukubitiye kuri ko jana
oya yazi nazo ndaririmba ubwo ugiye mu mahanga nurimbizi wawe urimbizi wawe
ariko je muramona ngaho mu karaoke yo ngatura ba warase bavuga badukubitiye ibi beat
aje hari rero nari ndimbo numvise ntazo mu Burundi numvise ariko Bayino narimba indimbo za kera z'abarundi kandi nyinshi cyane karoka
y'ibintu ayo makolabo wagize bako cyo gukora isanganiro award ifisemo ibice bingahe
je neza yuko yataba isanganiro sinari kuja muri Kenya nibo rero babikoze byose hama birakunda nandi nyaza yuko ni turu ni nasubirayo ngiye gukora izo zindi z'abo bantu babiri yaza ko bazoba bari mwo kandi kuko kuva ndababwiye cyo cyumvira naho nyiko baryohewe barumva ko mu artiste yawe karakora urumva ni
akajambo kamo kwisa ku burongozi bwa isanganiro n'abategwa isanganiro award
nuko inyuma yanje hazuza abandi kandi bazobafashe cyane babateza imbere gusumba
babishire muri
gahunda babishire muri gahunda bapanga ibintu byinshi byo guteza imbere abazuza inyuma yanje kugira ngo ntibize biherere kuri jewe kandi ndababwira ko nshimiye kugwa byabo kandi ko abafana banje yuko muri minsi ibiri ejo cyangwa ejo je ndari kuri ndiriyo
bega yitwa gute yitwa
ayuda
yuda ibana nazo kugira ugutamure kwidoga nazi kuri umuze wo
kwidoga oya je si nidoga ndumwe avuga ibaki yabene gihugu urumva yabene ni gogo bararembye urumva ryo ndabaririmbiye inyuma ya mitego miliyoni twayisimbutse gikomando
gikomando nani bazi niyo naci bana usani yambara amazero naba Oscar fashion best brother ingo haya yo Oscar fashion rero abatamuzi Oscar muramuzi bashi bakunda kugira ngo ni papa wa Kiriko abandi ngo ni papa wa Emerysun abandi ngo ni biki ariko numu stylist akomeye afise iduka rikomeye mu gihugu uyu numu boss nubwo ko biri kose yigira nyene umenga nyene
umuntu muto we
yigira umuntu numu boss afise afise magaze iteye ubwoba ugeze muri village market ukavuga kwa Oscar kwanza barabizi indirimbo za fizo za bande Oscar fashion shop no kwa muzeme mwene wacu wo guta nabo yururitse ndege we byagenze gute
fise hiti itararenga nga
zafoto kwa uru kumwe na Emery nera kudodeshije
ajyanye anje kuharaba ingene hasa mandoshe ndashanurira munyo ubwa kamera nabonye ko baca ngaha mu kwinjira
ego Oscar fashion tumaze imisi tubona ufitaniye imigenderanire myiza hagati ya Emerysun n'abandi bari dinje ariko kuri muri kino gihe Emerysun niwe birarenze cyane imikoranire hagati ya Oscar na Emerysun yo bari nyabaki
jewe icyo kibazo abantu bishaka kunda kwimbaza ariko kandi je nibaza ko atabirenze kubera ko je nange ndi umuntu yamye nshigikira baririmvye muri rusangi muri bukanza nakiriko ndamukwingozi
yego
gashika ngai bujumbura gisaga kamubona kamushima akavuga ati umwana ari ningabirano urana ugwegageze ko
yego
hanyuma kandi kuba ndi hafi ya Emerysun navyo nigwa ni bwa bumwe ni bwa rukundo kumva ko hari umuntu mwoshigikirana kugira ngo mufashanye
yego
yego ariko ararondera nyiriko ndarondera
yego mwisanganiro narabonye wari umupane w'isanganiro umuhagarikizi
ntacyakirimo ariko
byarantangaje cyane sinabitaje sinizo ndabitawe nakubonye gusa ibana wakubisa intuzi hajya nk'umuhagarikizi w'isanganiro award
nenda kubatse
kugira utogwe
byagiye oya ikintu kimwe waze ko uri umukirisu mbega cyangwa umuyisilamu
jewe ndi umukirisu none ubona ko je nambaye umusaraba
okay nagira ngo nagira umuzira rumenyetsa misi yose uzorabe kenshi kwibasiga barakunda kubatiza abana hama rero mu kibano misi yose baratora umuntu kavuga ati jewe ndashaka kuba pare w'umwana wanje rero isanganira nyiyumvire muri ubwo buryo ndazi ko hari abantu benshi babonye Emerysun natsindiye isanganiro award bace bibaza ngo atingira ngo urumva ngo harimo uruhara rwa wika biya bintu je ntarwana n'arutwe ndabifise mu kubera ko jewe ndi umupare w'umuntu yavutse nico gituma ngira ngo nyimba uyu munsi Emerysun ari umwana wa isanganiro award yaragize amahigwe ni nko ari gutorwa na Landrypromoter mbe uraririmba wewe
kumbe je ntiwabonye challenge nta challenge yanje ya December ubona mazimisi ibica bigacika mu gitsaga
ah tuzogira remix rero
injya yashaka yuda
abayuda
abayuda
abayuda abayuda ni bagezwe kubera
muri amita igihumbi muri amata igihumbi muri akaba yarayisi
reka tubaze tuyirindire ndiyaza ko ari igezweho
hagiye rero kumera rero kubaza vinshi kubijyana na isanganiro je rero kubaza vinshi kubera je Emerysun nta numwe yamukorako kibanza cyiwe bari bacemera ariko ibindi bibanza bikurikira urako byanze baje mutunenge nkaho umwagarikiziriwe twari no kubibaza umuririmbyi bamuha ishugwa mara amasaha abiri kuri stage baraza barari mwaka kandi
oya
wewe
je nari hafi yavyo
wewe umwagarikiziri
Landrypromoter je nari hafi yavyo nibaza ko na nujya mwana aririmbye indoto
asindoto
badubado yarabitahuye guko urabona dabora turafite ikibazo cha connection ama rero ubuhinga bwa none abantu
bakoresha
ubuhinga bwa none abantu bakoresha hari gihe bibaza ati ngira ngo ifata yaje kuguruka cyangwa ibiharuro byaje kuba programme kumbe na hose kumugarabo ntibari kurenganya ujya muntu yatwaye ikibanza cha gatatu nibaza ko ari ivyo canke na mufite amakenga muzoshikire isanganiro muzoshikire abarongo isanganiro award nibaza ko nabonye ataruhara bifise mu mugabo wase kurenganya umuntu yabaye wa gatatu
kabisa
kuko nawe yari kwidoga nkujyanye badobado yidoze
reka vyararenganya ariko je nk'umutana nirwa je mba mfise amafere menshi kandi ntegezwe gukurikirana kuko mba mfise akazi kenshi
ariko kandi rero kindi nacyo randi promote
yego
hambavu n'ibinyamakuru hambavu no kuba turiko turagira
yego
mu bisanzwe ihiganwa ni higanwa ihiganwa uratsinda cyangwa ugatsinda
yego
nibaza ko nta muntu yo kugira ati ngo mwihiganwa kugira ngo akubabaze ujya adatsinze uno munsi ejo arashaka gutsinda
kabisa
nibaza ko ari ivyo ngo yahiganwe inshuro ijana na cumi zinga
standard kabisa nibutsa kandi yuko Emerysun ari uwo yatsindiye isanganiro award nakwitsa ko Oscar Fashion n'umwe abantu bambika abaririmvyi bamaze kwambika abaririmvyi benshi abagwiza atunga benshi ntaratwaramaze kutwambika ngamaze iminsi nambara zero ya santi
none kutavuga ko no hanze y'igihugu
twa ndibutse yuko itariki zitanda ni kwa gatandatu ari wacho yanyambise azuba yanyambise ndafise urubanza imba nzorongo banzogira iki je navyonze ega Emerysun
we
brother ibana kariwe rero mugi gucanye
ibana urakoze cyane rero bujya urumutana nigwa
yego
urakoze cyane ndazi ko kazukora bibaye ngombwa niba wabonye ugize n'utuvyuzi nk'igihumbi bashashanga kuguha ya mashano urabwira ati tuzoguma mutubona tuzogenda hageze wakoze cyane ndananezerewe kuba nari wewe unyakiriye kuko niyaza ko mu bantu bagumye bambwira ati none wewe kudasohoka igihugu ni wewe wa mbere kandi wabimbwira utagiye umunwa ukabimbwira ati wewe n'amahiti yose y'imyaka maze kudasohoka rero k'inyo hino uko wabinyifurije
ego
kandi wamubimbira ati je ndashaka kuzokubona wabikoze bikaba byabaye ama nawo no musuka waje akaba ari waje kunyakira
ego Emerysun mukurangiza twifuza ko ikora mu gahugu gatuye yabwira abagukunda twumve nyego ndumwe na Emerysun
ngo harabapfutse ngo nacyo zavamwo bakubona mwuruhombo none no musuri gihangange wicarana n'abahambaye harabavuze ngo uzopfukenye bla 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 ngo uzopfudatunze uno musi inoti ni jeje mu batunze uravugwa na wewe harabaguhe buje ngo business yawe nizotera imbere rabuno musi ugeze kure alhamdulillah ibu yabubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya ifuruka haleluya aho wari wamamu kangaratete baramaramara bicwa n'umukeke iyo bakubonye aho bari bamamu kangaratete baramaramara bicwa n'umukeke iyo bakubonye nibaze barabe nibaze barabukutagase
Landry nibaze barabesha
asante sana
Emerysun
ndazi niwashikaga ku muryango uraza kubona ibintu byarahindutse uza kubona n'amashugo uza kubona amadarapo uza kubona ibiki nanutse kumara amazi nitwigera turi hano i Rwanda bakunda cyane behind the camera if bari badufashe kugira amasaha washikira ameze neza cyane cyane